sanifundele ibali ne sifuna ukhangela ke ngo eli bali lithi masenze ntoni eva ne ivaki bekukho ilekese ezisixhenxe unangamso wathatha zane kuzo zingapi ezishiyekileyo ivini inathi ndicela umamele saphinda ndikufundele bekukho ilekese ezisixhenxe unangamso wathatha zane kuzo zingapi ezishiyekileyo jonga kimi ungekathi yimi kanti andibuzanga mntu ne ndifuna ukuthi kune masizikhangele le nto siyenze apha kwii-blocks zethu ne ii-blocks zethu zingaphi ii-blocks zethu zii-seven ii-blocks zethu kuthiwa ke ngoku unangamso watya ilekese zingaphi watya ilekese ezine ngoku sishiyeke neelekese zingaphi sishiyeke neelekese ezintathu jonga ke le nto sizayibhala ibe sisivakalisa amanani ne xa sithithi umntu uyathabatha ngubani oyaziyo bayithini laa nto uyibhalayo xa umntu osithi uyathabatha uza kubonisa ke sithe isithini isivakalisithi samanani siqale ngabantu kaloku ehe seven siyadibanisa ngoku siyathini ngoku siyathabatha kaloku ngoku ne besiqale ngo-seven laa seven sathabatha zangaphi sayi four eke seven thabatha four sashiyeka nezingaphi ehe sashiyeka nezingaphi nezintathu yayibona ke jonga ke into esizawuyenza ke ngoku siza kwenza ezi zinto phi ezincwadini zethu ne sure